malilizi alishibi kwa mango sima piela pamozi. Nobody can take away what's yours. Defa masokolo kakaona uli.